kotahi te kaupapa nui mō te noho whenua ki Ihumātao I Mahuta ki te pai. Koia I tū ki wāhi ki atu I te pito whenua kei te tonga o Tāmaki Makaurau. I hui motuhake te minita whakawhana ke Māori, ana Nanaia Mahuta me ngā kai arahi o te noho whenua. Ko te Rina Kowhai te kairi poata e whaiwhai nei I ngā nukunuku me ngā nekeneke o te wā. Te Rina, he hanga kōrero o te wā e hangai ana ki te hui nei.
Ai harata I tū te hui I te hōtera Novotel I te taunga rererangi I te tahi karaka. I tēnei wā kaore anō kia puta he kōrero I te minita I ngā kaitiaki hoki.
Te Rina e ai ki ngā rongo kōrero I tū tētahi poro tū hoki ki te tari o Fletchers I te rā nei. He hanga kōrero mo tērā.
Te āhua nei kaore he aha I pahawa, I tai ake ngā pirihimana me ngā kaipā pāho, engari kaore he poro tū. E whakapaiti ana he rautaki, he nuka, kia noho muna te hui ki te minita Māori.
Nā e hara I te mea I tutuki te kaupapa neha. Kua rongo kōrero tāua, e ngana te minita arawhiti ki te kōrero ki ngā kai arataki o te noho whenua. He hanga kōrero mo tēnā.
Ai tā mai te minita arawhiti o tira te premia tāpui a Calvin Davis ki Tāmaki I nā pō ki te hui tahi ki a Sol. Engari hei tāna kaore hoki tēnā I whai hua he hui o he nui no ngā āhuatanga motuhake o te take nei.
Look, it's a dynamic and very fluid situation there. There have been meetings been held since Friday, as we know. There are ongoing meetings. I don't really want to prejudice what's going on there or undermine the conversations that are being had. But we're really working to try and bring parties together so that we can find a resolution. And look, we're really lucky to have four Māori MPs, four Māori ministers, myself, Minister Mahuta, Minister Jackson, Minister Henare, who, if you want, are on standby if they're needed to go quickly.
Nā te Rina, e hia kēnei ngā rā. Ne, ko koe rā te rā e puta atu ana ki Ihumātao hena. Whakarāpopoto hia mai, he aha te wairua o te noho ki Ihumātao I tēnei wā.
Ahakoa te heke marangai I te rā nei, kei reira tonu ngā kaitohe e mahi ana I a rātou mahi. Nā reira, ai, kei te haere tonu rātou, kei reira hoki te ope prihimana, e ai ki ngā kōrero, a pōpō puta ai, a sau me a rātou karere ōkawa hou, mō ngā take o te pua harata.
Tēnā koe, te Rina me ērā o ngā whakamārama.